Zithi ngalo maqhanyile kaMkhaya.
Ukazi.
Empeleni inkinga yamabhili akusiyona kuphela inkinga esinayo. Ukhaya unesivakashi thizeni.
Yini ngoRebecca bantwana bami?
Ukhaya udinga ukuvikelwa-ke manje kakhulu kunakuqala.
Makulinga uthi vo, awundazi kangingibone, asazani.
I will not answer to that nonsense.
Awanginyanyisa wena.
Isitha, the enemy. Tonight at 9:30 p.m. on E!